Ahina mukena kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to continue on the manager Pilani. Na officer Doyoyo. I want a video clip. Unfortunately, he deleted my data. He will again. So, as we of course, right from February, if you can scroll like account Gagash, as you can see, don't forget to scroll. I found come on, post link of Kaitari Wala. So, if you can scroll like Gagash, forget to go. And she said, there's a traffic cop. She's the share off. She should come back one and can be. Now, manager, you so ngo assume ku kuta ku ri yona doyoyo ane hi kona tinga hi yona kahle kahle doyoyo anga pfala manager Pilani so a hi vekele video clip ni mtsundzuxa ku a ti lusa ku yini kahle kahle le ka scene
ane amali wena ta why
my brother
wena uvulavula nga ku wena uvulavula gwajisa wena and manu gwajisa ni vulavula normal as a manu gwajisa mina empo loko beta loko hlubula le kunapa vhele loko hlubula swa phani ku beta I'm going to go to the house.
So as you have heard, the manager plan I rukuba challenge loko loko ava kuna vanga mbala ngpahla ayita vaba so switukombe na ku semhaka leyi serious ngopfu ku doyo yo switukombe na ku ita va ri ku 17 if Gagash anga ri ku hembeni vele vele obviously so ya yinga hetela yinga chanka kahle a reds so yeah I continue Gagash fatsala ku ku foyini a ni swi tivi but swona xa tikomba ku ntimelo leri ho ivula doyoyo ivula doyoyo so hey guys loko ndla video pheme like post loko ni yi vona no kuma hinti ku yivula leyimani ku hlaya ni fika ni yi hlaya almost live hi ku fana na n'wina so like mani loko yi hlayini sweswiwani ma yi kumanyana mhaka ya ku like a ni swilo swa ni practice before ne swa kombisa ku hayi ntimelo leriya xi nga swi endla swa tikomba ku hayi xi nga swi endla so obviously i vula doyoyo ku hayi swi tikomba na ku mhaka leyi yi nga va yi ri serious so hi ngo tlhe yi add of course swin'wana swi nga related to doyoyo la of course i fika kombisa screenshot xa doyoyo as you can see kwalana tlhela kombisa ku hayi yona obviously leyi of course yi nga kota ku va yi deala na khwiji kwalana properly and also nicely aku hayi xi calm xiyisa lexi ende xi na discipline mara at the same time xi va xi kha xi exercise yini power na mitirhi ya xona of course a tlhela continue ku futhi tolo hi hloleriwini munhu a ri busy no demonstrator in capacity ka live loko hi ku xikolo a hi xokomisa munhu ntirho ntsena miri vovo also to liberate the mind okay then a henhla tlhela postana swin'wana ta vheta hetela hikuva ndzi a fatsela ku a wu ni tluli hi nchumu you have metric I have metric okay imutani ka ka xa kombisa ku mara swin'wana swa tivulavula xem hezi ne ngani the guy u tirhaka mfumo with full benefits wena i tirha kwini ni tirhaka betway a ni vheta ni ku wow e ha gagaxi yo a xi loko yi tikiseni beef leyi na mara swa twala laha i yimela vatirhi kulobye or kulori hi leswo
mapele the boss na janisto ku ta pfula ndzilo
Shava the Air Force, Nemala Mele Comba Bad Boy. Nela Kushava the Air Force, Nemala Mele Comba Bad Boy. When our father got us, does he wash up, Sapwin?